nasanze ariko nagomba se n'umuganira kino tushaba gitwanura kureka mana yoko kijanye turavye amanota ubushyiranganje bw'uburimi n'ubworozi bwahawe kandi tukaraba nyakubwa mushyiranganje ajeje ubwo mubaje ico gisata mu maraporo atanga trimestriel ariko rero ikibazo gica kigaruka ni uko ugiye ku isoko usanga nk'akarorero ikiro cy'intete cy'ibigori leta yashinze ko umusumyi agisuma 180 ku kiro niba gihenze ariko gushika uno munsi ikiro cy'intete z'ibigori kigurwa hagati y'180 n'200 kandi mutyo nyakubwa mushyiranganje kwandura ifunguro ya mushikirije hano bakavuga yuko mu bubiko hariyo umwimbu ushimishije none ni ryari uwo mwimbu uzova muri ibyo bigega kugira ngo bize ku isoko hanyuma natwe abasumyi baheze borohewe na cyane cyane muri ibiciro bitubahirizwa haca rero mbwira ko kubera iki ibiciro biba byashinzwe na leta bidashobora kubahirizwa kandi bimwe ari na bifunguriko hano mu gihugu cyacu ibindi na tugasanga ni umwimbu w'ibyo tuba twimuye hano muri kino gihugu cyacu impamvu ni nzihe leta inanirirwa he abo bamushinzwe kureta ni bande ikibazo gikurikira nyakubahwa umugore n'amashinga mateka mu ntangamarara wakoze ibijyanye n'igitoro urasigura impamvu hari abashinga mateka hano batahari ndavuga yuko hariho abari mu ngendo hanze y'igihugu ariko nagomba ndakubwire ko hariho abashinga amateka batari ngaha kubera babuze ingene bashika hano kubera ikibazo cy'igitoro none nyakubahwa umushikiranganji wa mbere mu kurindira umuhango nyir'icubahiro mukuru w'igihugu yatanze w'ukwezi mbega muva hano mudusezeraniye iki mutwijenje iki kugira ngo bikunde aka kazi twatorewe bishobore kugakora mu makomisiyo bishoboka ko ari n'amapremiere adashoboka mu minsi iri imbere hamwe ikibazo gitorwa mu nzira ingene abashinga amateka bashobora kuronka igitoro byoroshye kugira ngo bishobore kurangura imirimo natwe twashoboye
uyo n'umushinga amateka Kikeke Pascal hari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe aho abashinga amateka babajije ibibazo bitari bike umushikiranganji wa mbere u Burundi Alain Guillaume Ubunyoni rero hakaba yari yazindutse gushikiriza abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka ibyaranguwe n'ubushikiranganji bwose Alain Guillaume Ubunyoni yavuye rero yishura ku bibazo bitari bike by'abashinga amateka n'abakenguza amateka reka twumvirize mu nyishu yatanze
yavuze ikibazo cya abanyarwanda n'abanyarwanda niba mwarakurikiranye ejo iyo twari twibereye kugira ngo ibibazo by'ababiranyi by'ababanye nase bitore umuti twasanze hari ibibazo bitatu ikibazo kimwe ni uko ubwa mbere ishyirahamwe ryatsindiye isoko ryari ryacerewe kugira ngo ishobore kuzana abakozi ibikoresho ibice 50% byo gucererwa turabona ko bibamo kuri iryo shyirahamwe cyangwa nka 30% ikibazo nyirakabiri ni irindi shyirahamwe rigenewe gukurikirana ibikorwa kubigenda neza mizo surveillance nayo yaciye ishaka kwigira igisata kiri hejuru ya leta ubundi bavuze mizo surveillance n'abahinga leta ibondera kugira ngo ibakoreshe mu gusuzuma no kuraba yuko uwo muntu ariko arakora ibyo bikorwa iyo sosiyete yatsindiye isoko iriko ibikora yisunze amasezerano mu bisanzwe n'abakozi ba leta baza kubisahiriza mugabo bamaze gushika ku rubuga bagasanga bivanye n'ihindagurika ry'ibidukikije Tanganyika rwaraduze imisozi yaragurutse isi finalma iroroshe bisaba yuko hari ubundi buhinga ukongerwa kubwira ngo iryo barara rikoreshe rize rimare imyaka myinshi ku bihingwa byari byakozwe rero byaragaragara yuko inyuma y'umwaka umwe hagati y'umwaka umwe n'imyaka itatu ibarara ryabaye ryamaze gutangwa kugororeka ibyo rero
kubera ibirimbo isi irimo
ugatwego barundi tumwe n'umengo bagatwe turatara kw'imyikomo ukanaka yanagiwe kanaka yanagiwe yananiwe n'iki mbega turagifise ngaho kugira ngo tubwire mu cyanzu na niko kugira ngo tukitangaze tubwirize bakibongera bakibongeza amahera y'agaciro niho narihiga abantu ntibahagarara neza dukura amaboko mu mpuzu tugwize umwiri tubonge nayo amafaranga y'agaciro hanyuma dushobore kuronka igituro bitworoheye kuko ntitujyana amarumi tujyana amahera y'icyo gituro kimwiko rero abantu batangiye gutara kw'inyiko ahubwo tumere nk'abantu bagira bati umuntu yavunitse amenye n'ubucumbagira nuko biri wahora agira amakurusi menshi y'imfagusa nayapfunguze imiryango usanga ifise imiduga y'umurenge n'umwe wese biwe ntibemerewe baragira muri imwe igitoro cy'imodoka zitatu cyangwa zine bahetse babishyire muri imwe kibafashe kuko ntawuzi igihe bigiye gutorerwa umuti kuko nta n'uzi cyabiteye igihe kizoherera abantu rero bamwe bazi ko isi turayibaho mugabo yahageze ko izunguka gato iri kwishyira mugabo wowe nawe iri kuri gusaba wezi ukiyadamuta honorable Pascal Dukeke yavuze iby'ibiciro yanditse akavuga n'ibya sitoki uja mu isoko kugira ngo ibiciro bishobore kugaruka akavuga ati mbere ko leta ishinga ibiciro hanyuma ntibikurikizwe inagirwa hehe aba ni bande bayinaniza bafise ububasha nk'uko waba winaniza nibaza yuko ubwa mbere koko ntabwo ushobora kunaniza yepfo kandi leta n'umwe wese ibyo akora igiciro bivanye n'umwimbu kirashimwa mugabo iyo uwo mwimbu udahejeje ngo ukwire ikibuza yuko iyo ushyitse ku isoko ari ubikika mu kabero kubera ko nawe ufise n'ibiki abifise wenyine nawe ubikeneye akakutubwiriza ko amahera nawe ukaraba kurara inzara bavuga uti nta kundi ndagura ntawe urariza leta rero bivana n'umwimbu wabonetse bikavana n'ubwinshi bw'abakeneye ibyo bintu abantu rero bakeneye ibintu yari benshi ibintu bikaba ntibike ni ngombwa ko ndetse ngorane niba zirirwa ziratubwira nta yindi nzira ihari nta n'ayandi majambo menshi aba akenewe kuko ni uko umuntu wese ajya ku kivi hanyuma leta igenda korohereza ko abo bantu bajya ku kivi igakora ibyigejwe kugira ngo babe ari umwimbu bashobore kuronka n'ibindi bindi bibwirizwa bya nkenerwa baba ari umwavu bito amafumbire ashobora kuyironka n'ibindi bya nkenerwa bikenewe ariko ejo ni nabironka byose imvura ikankakugwa nta robine bifise mu byo byuma ejo ni nabironka byose ikagwa ari nyinshi naho nyine nta robine bifise mu zuba ngo ikagwa ari nyinshi n'ibindi n'ibindi tubabe twiteguye rero ibishobora gushika byose tumenye n'ingene tubikurikirana.